Makhe sisebenzise le mizekelo apho sisebenzisa izicathulo sakhe amaqhinga into ekuthiwa yi-equation ukusombulula ingxaki esithi sidibane nazo. Isicathulo sokuqala sithi masakhe iqhinga elicacisa ubudlelwane phakathi kwamanani aphawulwe kulo mzekelo wethu uphezulu. La manani ke aziintsuku kunye nengeniso. Into ethetha ukuba kusuku lwethu lokuqala ingeniso yethu ngu-20, olwesibini ngu-40, olwesithathu ngu-60. Siyaqaphela ke ukuba kuzo zonke ezi ntsuku ingeniso yethu yahluka ngu-20. Iqhinga lethu ke apha lithi usuku siluphindaphinda ngokhulo umzekelo kusuku lwesine siphindaphinde u-20 ngo-40 ingeniso yaba ngu-8. Nakwelesihlanu ke usuku saphindaphinda u-20 ngo-5 ingeniso yaba ngu-100. Loo nto ke siza kusebenzisa elo qhinga ukufumana le nto siyifunayo iimpendulo zethu. Kuza kufuneka siyibhale phantsi ke le nto ndigqiba uyenza ukwenzela ukuba ngaba sihlale siyikhumbula. Siza kuthi iqhinga lethu siza kuthabatha iprofit siyiphindaphinde ngosuku. Xa sinobhala ke obu budlelwane ngokwe-algebra siza kuthi sino-p ulingana no-20d. Sibe siyibhalele ke ngoku iqhinga lethu lokuqala lombuzo. Umbuzo wesibini ke uthi ingaba ithini na ke ngoku ingeniso kusuku lweshumi. Ngethamsanqa ke bese silibhalele iqhinga lethu siza kuthatha nje elaa qhinga endaweni kadi sibeke u-10. Loo nto isinike ukuba ingeniso kwisiku leshumi ngu-200. Umbuzo wokuqala ke uthi xa uphindaphinda inani kasixhenxe lilingana no-35, leliphi ke ngoku elo nani? Singokha ke iqhinga ngokuthi sisebenzise u-x kuba yeyona nto ilula nesithi siyisebenzise kumaxesha amaninzi. Xa sisebenzisa u-x ke siza kuthi sino-7x ulingana no-35. Sohlulele ngo-x kuomabini amacala sishiyeke nokuba u-x ulingana no-5. Okanye ke ungawusebenzisa iqhezu u-1/7 uphindaphinde omabili lamacala impendulo iza kufana. Xa sahlulela ngo-7 ke phaya kweliya cala langasekhohlo u-7 uza kuhlabana no-7 sitsho sishiyeke no-x. Kweliya cala langasekunene xa sibuzela ukuba u-7 uya kangaphi na ku-35 sakusheka no-5. Sibe siyifumene ke ngoku impendulo yethu esiyifunayo phaya kumbuzo wesibini. Omnye umzekelo ke uthi xa ulidibanisile no-25 elinani uphinde uliphindaphinde kabini elinye inani makhe siphinde siwufundisise la mzekelo uthi owesibini xa udibanise no-25 inani Uthi ke lo mzekelo, xa ulidibanisa no-25 inani, uliphinda-phinda kabini elinye inani. Makhe siyibhale ke le nto, noxa bekunzima nje ukuyifunda. U-x masimenze elinani, u-y simenze elinye inani. Iqhinga esinokulakha ke ngale ncazelo singathi elinani lingu-x lilingana no-25. Sidibanise u-2y. Uze ukhumbule ukuba lo mbuzo awuphelelanga apha, nto nje siza kubhala nganye nganye ukuze singabhideki. Umbuzo ke uqhubeka uthi, ukuba inani ngalinye uliphinda-phinda ngo-5, ixabiso lalo iza kuba ngu-350. Umbuzo ke ngoku, ingaba ngobani lamanani? Singayibhala ke le yesibini inkcazelo ngokuthi sino-5x sidibanise u-5y alingane no-350. Sibe siyibhalile ke ngoku naleya inkcazelo yesibini ngokuthi sino-5x sidibanise u-5y iyonke loo nto ilingane no-350. Apha ke singenza into ekuthiwa yi-substitution, apho ubeka into endaweni yenye into efana okanye elingana nayo. Nanjengoko sibona ukuba apha u-x ulingana no-25, simdibanise no-2y. Endaweni eno-x singabhala la 25 plus 2y. Masiyibeke ke le nto ndiyithethayo siyibonakalise. Xa siyibekile ke le nto ka-25 plus 2y endaweni ka-x, siza kuba no-5. Sakhe izibiyeli endaweni ka-x sibeke u-25 plus 2y. Siphinde sidibanise la 5y besihleli sinaye. Iyonke ke le nto ilingane nala 350 besihleli sinaye. Xa sisombulula ke, xa siphinda-phinda u-5 ngo-25 siba no-125. Xa siphinda-phinda u-5 ngo-2 sibe no-10y. Sidibanise nala 5y besinayo. Iyonke loo nto ilingane no-350. Sidibanise ke u-10y no-5y, sitsho sifumane ukuba ngaba sino-125 plus 15y ulingana no-350. Sisuse ke u-125 ngokuthi simthabathe omabini amacala. Xa sithabatha ke u-125 kweliya cala langasekunene, siza kushiyeka no-225 kuba ngakweliya cala langasekhohlo bayahlabana, sishiyeke no-15y. Loo nto isinike ukuba ngaba siza kuba no-15y ulingana no-225. Ukuze sifumane ke u-y wethu, kuza kufuneka sahlulele ngo-15 kuwo omabini amacala ethu ngasekunene kunye nangasekhohlo. Xa sahlulela ke ngo-15 kweliya cala langasekhohlo, siza kushiyeka no-y. Kweliya cala langasekunene, sishiyeke nokuba u-y wethu ulingana no-15. Sibe simfumene ke ngu-y wethu ukuba ulingana no-15. Kodwa ke asikagqibi kuba asikamfumane u-x ukuba ulingana nabani na. U-x ke yena siza kuba no-x ulingana no-25 plus 2y kuba besesele silakhile iqhinga lakhe. Siza kubeka u-15 endaweni ka-y, sitsho sishiyeke nokuba u-x wethu ulingana no-25 plus 30. Iyonke loo nto isinike ukuba ngaba u-x wethu ulingana no-55. Sibe siwafumene ke ngoku amanani wethu. Makhe senze ke ngoku omnye umzekelo wesithathu. Masiqale ngokususa lo besinawo kwenzela sokuba nendawo yokubhala. Umbuzo wesithathu ke uthi ixabiso lamanani alandelelanayo alingana no 35. Ingaba ngubani na lamanani? Inani lethu lokuqala ke lithi sakulibiza ngokuba ngu-X. Elesibini ke lona sakubiza ngokuba ngu-X plus 1. Xa sidibanisa ke u-X kunye no-X plus 1 kufuneka balingane no-35. Masiyibhale ke le nto siyibona kakuba sizakuba no-X siphinde sibe no-X plus 1 yonke loo nto ilingane no-35. Sisuse ke izibiyeli sishiyeke no-2X ulingana no-1 sidibanise u-1 ilingane no-35 sibe no-2X ulingana no-34. Sahlulele ke ngo-2 kuwo omabini amacala sishiyeke nokuba u-x wethu ulingana no-17. Sibe siwuphendule ke ngokumbuzo wethu ukuba ngaba inani lethu lokuqala ngu-17 elesibini ngu-18 yaye ayalandelelana kwaye alingana no-35 xa siwadibanisile. Sibe siwuphendule ke ngoku umbuzo wethu. Siphinde ngokukhawuleza ukudibene nokungxama siye kumbuzo wethu wesine. Umbuzo wethu wesine ke uthi uPeter uyiphindaphinda kathathu iminyaka yakhe ebenayo kwiminyaka emithandathu edlulileyo. Ingaba mingaphi na iminyaka kaPeter njengoko sithethayo? Xa sisakha iqhinga ke singathi sinophi ulingana omele iminyaka kaPeter sibe no p minus 6 omele iminyaka edlulileyo. Xa siyisombulula ke le nto sithe sino p omele iminyaka kaPeter saba no 3 samphindaphinda ngo p minus 6 omele iminyaka kaPeter eyadlulayo. Siza kuthatha ke ngoku u-3 simphindaphinde ngo-p kunye nango-6 ukususa izibiyeli sishiyeke no-3p sithabathe u-18 kuba xa siphindaphinda u-3 ngo-6 kushiyeka u-18. Sithathe u-3p simweze kweliya cala afike athabathane nalaa p ukwela cala kushiyeke u-minus 2p ulingana no-minus 18 kweliya cala langasekunene. Sahlulele ke ngoku ngo-minus 2 kuwo omabini la macala sishiyeke nokuba ngaba u-p ulingana no-9. Loo nto ithetha kuba ke ngoku uPeter ngoku uneminyaka esithoba yaye xa siyiphindela emva kulaa mbuzo wethu sijonge ukuba ngaba ewe ngenene uPeter uyiphindaphinda kathathu iminyaka yakhe kwiminyaka emithandathu eyadlulileyo kuba ngaba u-3 xa umphindaphinda kathathu ulingana no-9. Masidlule ke ngoku siye komnye umzekelo wethu. Lo umzekelo ke uthi ixabiso likanomathotholo lehle ngomyinge wamashumi amabini ekhulwini ukusuka kunyaka ophelileyo. Ukuze ke kulonyaka ixabiso likanomathotholo li 120 we-dollars aseMelika. Umbuzo ke ngokuba ingaba lithini ixabiso likanomathotholo kumnyaka ophelileyo. Masithathe uphi ke abe lixabiso likanomathotholo kulonyaka ophelileyo. Sithathe ke uphi wexabiso lonyaka ophelileyo sithabathe umyinge wamashumi amabini ekhulwini la nto kuthiwa ngu-20%. Loo nto iza kusinika ke ngoku ukuba sizawuthi xa siyisombulula siyazi mos ukuba umyinge wekhulu xa sithabatha umyinge wamashumi amabini ekhulwini, loo nto isishiya nomyinge wamashumi asibhozo. Loo nto ithethe ukuba ngaba ixabiso likanomathotholo lonyaka lingumyinge wamashumi asixhenxe. Loo nto ilingane no-120. Sahlulele ke ngoku ngala 0.8 ungumyinge wamashumi asixhenxe kuwo amabini amacala ethu, sishiyeke nokuba ngaba uphi wethu ulingana nexabiso eliza kuthi silifumanise ngokuthi sibuzele ngolwa hlobo lude ukuba ngaba u-0.8 uya kangaphi na ku-120. Xa sahlulela ke into eneziphumlisi, siye sizisuse iziphumlisi ukwenzela sikwazi ukubuzela kakuhle kuba ngaba enye into iya kangaphi na kwenye into. Siza kwenza into esiyenzile ngaphaya ngasekunene kuzafuneka siyenze nangasekhohlo. Sibuzele ukuba ngaba u-0.8 uya kangaphi na u-120,000. Xa siyibuzela ke le nto siye sifumane ukuba ngaba u-0.8 uya kay 150 ku-120. Loo nto ithethe ukuba ke ngoku ixabiso likanomathotholo kulo nyaka lixabisa i-150 yeedola zaseMelika. Loo nto siyifumane ngokuthi sisebenzise laa myinge wamashumi amabini ekhulwini, sifumane ukuba ngaba kulo nyaka ixabiso lingu-0.8 ka-120. 20.